Wathi thula mntanami sobulawa indlala. Wathi umama thula mntanami ngoba la ekhaya sobulawa indlala. Baba wakho ubona ukuthi usesuthisa kuwe mntanami kuleli khaya. Sesizophila ngokudla kwababakho wena mntanami sabesuthula ubekeze. Wathi umama thula mntanami ngoba la ekhaya sobulawa indlala. Kophendulo kuyintokazanyana. Baba. Baba. Kanti indlala enjani lesikudla kangaka? Ukuthi singazi ukhetha ukudla thina singabantwana bakho baba. Baba. Wathi thula mntanami. Ngoba la ekhaya sobulawa indlala. Wathi thula mntanami. Ngoba la ekhaya sobulawa indlala. Baba wakho ubone ukuthi sesuthiswa kuwe mntanami kuleli khaya. Sesizophila ngokudla kwababakho wena mntanami sabesuthula ubekezela. Wathi thula mntanami sobulawa indlala. Ubusa bekufuna.